You already know.
Trick it, beats.
Mango funa yo tender love.
Iwe makukonde kwa mbili, napenda shamwari. Makukonde kwa mbili, napenda shamwari. Iwe makukonde kwa mbili, napenda shamwari. Makukonde kwa mbili.
Mango funa yo tender love.
Here's
a young.